Isoko rusangi ituma urujya n'uruza rw'ibidandazwa rugwira mu karere ngo yahungabanijwe no kutumvikana kw'ibihugu bimwe bimwe mu bijyanye na politike. Ishirahamwe Partners for Peace and Prosperity riributsa ko ibihugu bine muri ndwi bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko birimwe amatati, ivyo navyo bikaba ari Burundi, Rwanda, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburundi ngo bwashoye ibidandazwa vy'imiliyoni zirenga zitanu z'amadolari hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na 2018 n'umwaka w'ibihumbi bibiri na 2020, ariko imbibe hagati y'ivyo bihugu bibiri zimaze kugagwa. Uburundi bukaba bwashoye mu Rwanda ibidandazwa vy'ibihumbi 72 vy'amadolari gusa mu mwaka w'ibihumbi 2020. Iryo shirahamwe rikabona ko Burundi bwari bukwiye kugurura imbibe zabwo kubera ko Rwanda gogo rwamaze kuzugurura kuva muri ntwarante mu 2022. Uganda nayo ngo yashora mu Rwanda ku kwezi ibidandazwa vy'imiliyoni 16 z'amadolari mu 2019, ariko muri ntwarante mu 2022. Icyo gihugu kikaba cyashora mu Rwanda ku kwezi ibidandazwa by'ibihumbi 220 by'amadolari gusa. Ibyo bihugu bibiri byose bikaba byarahahombeye, naho igihugu cya Uganda cyahombeye mu migenderanire hagati yacyo n'u Rwanda ngo cyarungukiye mu migenderanire y'urudandazwa hagati yacyo na Sudani y'Epfo hamwe n'u Burundi. Ukwinjira kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ngo byari byazanye icyizere kubera ko icyo gihugu gifise abanyagihugu barenga imiliyoni 90 bari gushobora gutuma urujya n'uruza rw'ibidandazwa rwiyongera mu karere. Ariko ingwano zaciye zaduka muri icyo gihugu ngo zatumye icyo cyizere kigabanuka. Ishirahamwe Partners for Peace and Prosperity rikavuga ko amahera yinjiye hagati y'umwaka w'ibihumbi 2018 n'umwaka w'ibihumbi 2020 mu rudandazwa hagati ya Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashitse ku miliyoni 355 z'amadolari y'Abanyamerika, ariko mu nyuma mu kwezi kw'icumi mu 2020 akagabanuka ko 50% yose akaba miliyoni 146 z'amadolari gusa. Ikindi gituma ubutunzi buhobahoba mu muryango wa Afrika y'ubuseruko n'amadeni ibihugu biwufitiye. Partners for Peace and Prosperity ritanga akarorero k'amadeni angana miliyoni 50 z'amadolari ibihugu byari bifitiye uwo muryango gushika muri ntwarante mu 2022, nk'uko umunyamabanga w'uwo muryango yabishikirije. Icyo gihe ngo yarenga miliyoni 48 yose yari amadeni Uburundi na Sudani y'Epfo byari bifitiye uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko. Izindi mvo ngo zatumye haba ingorane mu by'ubutunzi mu karere ka Afrika y'ubuseruko na karanda ka COVID-19 hamwe n'intambara iri kwihuza Uburusiya na Ukraine muri kino gihe. Ishirahamwe Partners for Peace and Prosperity rirangiza umwihwezo wayo ryibaza niba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aramutswa karere ka Afrika y'ubuseruko muri kino gihe azoshobora kugira icyo aterereye kugira ngo ubutunzi bwisununure muri uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko.